ikiyago cy'uno munsi musanzwe cyatwuguruye amaso kuko twari dufise aho twatanguriye n'ingene turiko turatambuka uwo munsi rero byongeye kuduha izindi mboni ingene umukenyezi w'imboneza ashobora gukora mu bandi bantu meme n'abagabo kandi ivyumviro byo bigatera imbere bigatuma n'abandi bakenyezi bamurabira kwa karorero ugasanga nabo bateye imbere ikintu nobwira abantu batararonka izi nyigisho sinzi ko novuga ko bahomba ariko kandi no batera intege kuza baraja mu bandi
kubwi wanje jewe ndiko ndavuga kugatwe kiwanje sanswe ndi ndongozi byanafashije kuko imaze kumenya mbega indongozi niki bigufasha kumenya ukuntu bana na burongoye mbega ndinde ndi mbere yande mbega abo turi kumwe ndabarusha ubwenge turabunganya canke hari ababundusha abari umaze kubamenya ucumenya ukuntu barongora ivyo rero vyaradufashije muri zo nyigisho twize kuko vyadutumye tumenya kumenya ukuntu dukwiye kuba imbere y'abandi n'inyifato dukwiye gufata
twarize ingene umukenyezi yokubahuka yokubahuka kuja mu ntwaro kubera ko dusanganywe kamere yo kwikumira twarize ingene twokwiteza imbere mu miryango tubayemo no mu naho tubaye mu mihana tubayemo
akamaro nuko ku novuga échange d'expérience ego kuko arashaka kundaba ati none mbega urya mudamu Esperance atwara risete bana bajya bagabo akaba bashobora bakaba batabo barafatana mu izosi atawe turumva agize iki arabishoboye naje no bishobora no kuvuga hariho bari maze kumva canke nande tukabashingira n'intahe tuti bimeze uku tuhe n'ingorane tubifata uku navyo birabaha intege no wundi atari mu atari ndongoza akavuga ati naje no bishobora biraterana intege rero kuba mu makoraniro nk'ay'abakenyezi biraterana intege kuko urabona bya bindi uriya shoboye n'uriya
abakenyezi bataraza mu mashyira hamwe kandi batarita batitaba inyigisho nki bari kure cyane bari kure gose kuko baguma bikumiriye bari mu byo muhira ntibamenya ingene botera imbere ntibamenya ibigezweho ntibamenya intahe z'abandi bakenyezi ni ukuvuga ntibamenya kwiteza imbere baguma bibohe ni ukuvuga bateze amashyi abashingantahe babo nubahamagara rero kuza baraza mu mashyirahamwe kugira ngo bamenye kwiteza imbere bamenye yuko urugo ari babiri atakuguma barindiye ko umugabo ari we abafasha akorera urugo wenyine turi mu buzima buzimbye dukore twese twubahuke twitoze twongere dukore ibikorwa biduteza imbere tubone gutera imbere
icyo niteze ubwa mbere nihinduka ukajya ibintu byose bitangura mu guhindura ibyiyumviro umuntu yari yicaye ngaha akavuga ati reka ndahave nanjye nungurutse niteze rero ko hariyo abantu bagiye guhinduka n'uhora yikengera avuga ati ntacyo noshobora akavuga ati ubu nanjye nagiye gukora hanyuma n'uwahora abona ati bwa bundi naho ndi ndongozi reka ndondere iby'iwanjye gusa avuga ati bwa bundi naho ndi ndongozi ntegereza gukorera abandi ntegereza kuba umusuku w'abandi iby'abandi bigenze neza nanjye ngo njye bizagenda neza izi nyigisho zigwije zigwijwe abantu tukabishyira ku mutima njye ndabona ko tuzaba turiko turashyira mu ngiro imbono y'igihugu kuko abakenyezi turi benshi duhagurukiye rimwe tugakora twahinduye ibyiyumviro nta kabuza ingo zizotera imbere n'igihugu gitera imbere ndabona rero ko mu myaka itanu abantu tuzakiriye tukazumva tukazikorera ko murumaga twa twahindutse byo kuri ni gisagara cyacu kigahinduka n'abana bacu bagahinduka kuko umuntu atanga icyo afise n'icyari twebwe ubwacu duhinduye ibyiyumviro tuzaba duhinduye n'abana bacu n'abaza dukomoka hose na sosiyete yacu ikagenda neza igakora ibikorwa bizima bishimwa kandi bimeze neza byubaka igihugu.